Agago niru wechikaba meme idu ni yoru na ahia Ochanja. Buno eba no na ya weme hedika siichiche. Ma bapo kuzie no amama nke ekwiptere. Nobu iju webara ndidum no nampare bako. Nobako ekbere nke achikabara. Iju wewere yabo ahia hafenaka nke chineke. Emengini osadebe weterozia kuputere na yabo meme obake beredochara ndi dikasi chiche gunyere ndi mkwado utu ndorondoro chiche abga stere okpuro chimu obodo Oka South, Onitsha North na kwa ebendo so di chiche gere akukaho kwa hanu ju.
Mbe ona ikuwa kuchuku kahane me ebere. Pastor Abara Obani gwara ndị ahịa ka ha nabata Christ na ndụ ha makwa n'ahịa ha n'azụ, wee mazie ha aka n'iru ka ha bụrụ n'obi na ha gbacha mbọ niile ha na-agba n'ahịa na Chineke ga-agọzi ha.
Only concerned with God, you are still in your problem, you are still in your trouble, you are still in your punishments and judgment at the wrath of God that awaits the wicked.
N'okwu ya, onye jikwa Chief of Protocol bukwazi Deputy Chief of Staff, Honorable Chinedu Nwoye, kwuru na ihe kpatara e jiri ewube ndị otu Soludo Support Group n'ahịa niile ka ha wee nyere aka kwalite ozi nke akpọrọ ịkwesịrị ka ị mara na steeti a, bụ nke bụ ozi ọma ọlụ niile Governor Soludo na-alụ, wee kwa arịrị na e nwere ndị ajọ mmadụ na-akatọsi ezigbo ọlụ Governor na-alụ na steeti a. Honorable Nwoye, onye gosipụtara ọtụtụ ọlụ ndozi nke Governor, toro nnọọ ndị ahịa Ochanja ka ha siri wee gosipụta na Governor Soludo bụ Governor ha, ma dozie ha ọdụ ka ha bụrụ ozi ọma ịkwesịrị ịma baa n'ime obodo ha, ma gwazie ha ka ha makụọ udo nye mmadụ niile. Ka ọ na-agwa ABS okwu, otu onye na-azụ ahịa na ya bụ ahịa ma bụrụkwa otu onye ndị ezekutiv nke ahịa ahụ bụ Maazị Okwudili Anigbogu, kọwapụtara obi ụtọ ya ma kenekwa Chineke ka ya bụ mmalite siri gaa nke ọma, wee tozie Governor Soludo maka ezi ọrụ ọ na-alụ na steeti a, ma kọwakwa nkwado ya n'ahịa ha bụ nke pụtara ihe. Ọ kọwara na ụzọ e doziri ha meziri ka ha na-ebubata ngwa ahịa ha na ọdụ ahịa ha. Onyeisi oche ndị na-elekọta ahịa Ochanja anya bụ Chief Bonaventure Mmụọ gụnyere nnọọ ahịa Ochanja dịka ahịa nwekarịrị isi ọma ịbụ ahịa nke mbụ na steeti a amalitere ya bụ otu a na-akpọ Soludo Support Group. Ọ kenezịrị Governor Soludo maka ezi amụma ya na ọchịchị ya na steeti a, ma kwezie nkwa nkwado ndị ahịa Ochanja niile.
Actually support ya in everything. Support waya gosipụta site n'ihe anyị na-eme na gọvanọ anyị na-eme ọfụma. Adịna o tinyere anyị n'ebe anụwa ka anyị reprezent ya. So ihe dịla anyị bụ ịpropagate this information about the good deeds of the governor.
Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ mmemme gụnyere ukwe nkwado nye gọvanọ, iwube ndị SSG ahụ na njem nleta ha jere na ya bụ ahịa. Site na ahịa Ochanja nke Onitsha, Emengini Osarebe maka Kowa ABS.